Okay, sawa. Mimi najiamini. Sitamwamini mwanamke mwenzako sasa mimi niko mwanamke ni mimi. Yeah. Ni bahonga
frame. Ndaya. Nikunda mahera.
Ndaya.
Ndaya ni.
Oya je sindi ndaya niyo mavuta ka kandi naramuriye.
Wewe unje.
Njana muriye.
Namuriye gute.
Eh, arabizwa.
Aba bantu mutsa murabiki ndakukubita wewe unje wewe.
Nitwanda.
Mta dodo?
Mwere ki mufatanyo, kumura kundanyo.
Yo, sorry. Oya.
Uza ni zama?
Yuni nga petit frère wa.
Yo!
Mama wangu.
Nekaguwa kabizuru.
Some. Nikamugwa na abyo.
Kono.
Nashku.
Oya.
Nekakune kwa maano.
Yes, hello, STV fans, ndabakunda, murabizi, ndabahaye nikaze rinini cyane mu kiganiro cha. Gica kuri STV, muri kumwe na MC Andi nkuko mubizi. None si nta introduction nyinshi nzakugira nkuko mubizi kandi nkunze kugenda ndi small ngenda gato jewe nta bintu byo kwirukanga nta introduction yo gusara kurapura kugira iki bihora bibamo. Nkuko mubizi rero ndabakunda niyo mpamvu n'umwanya ndi ngahugira ndabazanye namakuru aryoshe kandi meza cyane nagiye muri shooting ya Ihuriro TV. Nibere muri Mario.
Oh yeah,
muri iki?
Tewe cinema shashe.
Famba. Uyu ntazi ni vyari ngo bimbwire wewe. Avuze ngo muri ngongo uyu ni Mario ngo agomba rongo ngo nivyo.
Uno Mario. Sinzi gwe.
None ko mwaga.
Ajya dusubira ajya kandi tipange neza.
Kubatazi byo muri mwe bakabonye imbavu ziri heje ubundi ho ntana mubiri mwifitsi.
Ya mubiri turofise turawubisha.
Aha.
Turi pale.
Ona katumba.
Ah, bintu bikura.
Eh, mwende.
Oya tugiye mu nama yanyu masifu.
Mwere ko wambuye impundu. Ni ngwano.
Oya nyene ari ho tudacha.
Mukono.
Yo pete kariyo nda gutari ngumumva. Reka gutagaye.
Chama mama.
Urumva je singe.
Yegi boka rabiri kiramanuka we.
Acha tu yako.
Sawa tu mapore tu ko yinje.
Nda kukubita urako je uburabo.
We wonshobo.
Ndira no kunamba.
Nje mibanga banga zanda gufatira.
Okay cyakore.
Turambara kwanze muje dukora ikiganiro wamba.
Ndi gusa.
Uri gusa. Eh? Wapi ndaki? Kusha guhenera abafana ba STV wewe. Kuna onesha mu mapware wa Desa, ona bupware wa ki, ona bupware. Pware tatu. Ora nguo zaki.
Mukadzi.
Ko maskini on.
Sawa.
Ge ukaba on.
Ora icha wait. Chako.
Turumva turavisa makuru avuga ko ugomba kuva mu Ihuriro TV werekeza ahandi. Mbega
ubwo n'ubusutwasha. Ubwo n'ubusutwa linda bikubwiye.
Ariko banana navuga ko ugomba kuva mu Ihuriro TV kumva yuko udahemka. Nivyo nuhemka cyangwa urahemka?
Ndabivuga kwanza.
Abantu.
Shaje mama wangu jewe ukwezi gupfa guhera pako. Nabyi sangu renge. Ashitse. Ibyo ntibikuru aba we
mbanga.
Oya ha mana. Ni myenge nyinzu imenywa na nyine.
Na wewe. Warabonye nturi fiye n'umushahara wawe.
Jewe umushahara wanje ndawizeye kandi cyane kuko nta muntu avuga umushahara wiwe. Ikiza ndahembwa kandi neza nkashima kuko yaba ntashima. Je sino musaza wo gutonda ni yashubona namba ruko. Urabona ukuntu sanze henda kwiga. Usanga namba yuko.
Oya hari umukobwa muvugana mwigeze kuvugana umubwira uko jewe nkubita. Urabona wowe nkubita
wewe. Ududekona urabona ndakudekora.
Uziko nabimenye.
Ucumenya igituma abantu mwijoro bararabugaye mujyangi co batinyi cyarico we rero wewe ni wa decor uzocu kimenye
cyangwa nkubita
wewe ka boy nugira ubwo bwangu mengana amasage sage
ibi siri ko nkubita
jewe
ndakwereke
oyu nyereke
cyari inkondo
oya inkondo ka aha shobora kugukubita ikiganiro kigenda nabi cyangwa gashobora kunzinga amaraso haje bagacha ba miseni tasaba amaraso urumva ubwo decor oh yeah, yeah,
we're not going to go with the band. She didn't want to have you office.
Oh, in him, Baku. In the Cocaticos. Itaka, I can see, but it's not
fascinating.
Oh, yeah.
Never quick, Zagan, the Utuko, the country is quite tiny with the home with the office.
Where we? Nikia Chokum is a Yukatang with the Wukut office.
Oh,
yeah. I hope the
moon. Wait, I'm going to go to the Carolina. Where oh yeah, have you gone to
Fukare. Oh, what did you do? Tina Munafinaku.
Kweriki ugenduri ya mamaza hanu ngo yonko.
Ndi ya mamaza cheni ya mamaza byana. Wapi?
Ama ujya mu jama mwagiye kugwana nimba bamwitwa nembe. Mukobwa. Wewe nanura ukunze ntuvuga uja kugushwana ko.
Uja mu.
Ujya mu jama nimba ari inde mwagwaniye mu kiganiro cyo. Cyakwina.
Ah! Chaman, wewe ndibaza urukundo rarutse. Eh kandi urukundo ruricha rugakitsa. Kandi udakonye mu rukundo urapfa cyangwa ugakira. Kuri ibyo rero kaya gapeti nabaye gatangwe gukora ku left yanje.
Ma left na ma.
Ibyo nibikura
ahume akukura ku ma left uyi wawe turaho.
Ubwenge yamenyereka kumbaza byinshi. Ah mbona ari karadekora nari natinda mu dekora.
Nuko urafise umushe.
Je. Cha cha mushire ndamufise.
Why?
Why? When you visit Conan, so much.
Mujah Guanjan, and I need. No more.
Oh, yeah, ye beat the and ye like a combat when you need on you and Jack with any navy.
Maybe. And to go to Afghan.
Sam, but the wind.
Where go fishing on the crew, Siguri?
One Sanzi.
Dago Sanzi and Gaha to Hagat.
Oh, Yerika Kuwait, Shawan Sanzi Mukazi.
Zinabai. Urumo boy, you will shoot him. Urumo boy. Mugova Murazina.
Oh, Turazina.
Joe.
No, wow, we should come back with the note.
Joke
one. We could have a way with you.
You mean that? Gikirundi was.
Gikirundi again.
It one.
Tadodo?
Where came Fatanya Murakunda?
Sorry. Oh, yeah.
What's that? You
need a
petit frère.
Mufatisha petit frère, abana baba petit frère.
Hadi wena. Ingwara
petit frère muha kabizi konga.
Urati ndakubwiye.
Ukagwa kabi ndagusabire bizi ndazi kuyeruka ke.
Umwana amwitiranye atagutukira gutulira.
Muha kabizi konga petit frère.
Ati
ndo umwana. Eh? None utangwe kuvuga ko ndi petit frère wawe, aho utangwe kudekora.
Nya kidatu.
Muha kabizi konga.
Sha mama ngo
hadi. Ukagwa kabizi uru.
Some. Nikamugwa nabyo.
Korwa. Nashko.
Oh yeah,
I'm not going to be able to do it. Ingo nawe ucumwihakana ngo ntakuze.
Eje ubona no menyana n'umuntu yambara uko.
Wewe
yambaye gute?
Urabukuntu yambaye frema.
Contre jour. Apana. Yambaye gute? Yambaye na
cyane. None we umundaje ubona je uyo.
Umenyana n'abantu nka jewe.
Eya wewe wapi nawe wapi?
Nanje umpuye. Yambaye na.
Uvuga kya mu kamera bani nasi. Ukya gerageje
no. None ukunda umuntu yambare gute?
Where is your partner? I'm going
to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go
to the
house. I'm going to go to the
house. I'm going
to go to the
house. I'm
going to go
to the house. I'm going to go to the house. I'm
going
to go to the
house. I'm going to
go
to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to
No, Chris is sauce. I was a Jabuga, now cooking.
No, 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 no. What are you doing with you? Java Hungu. Can't do Garagar.
Eh,
you imagine our Nuruga assassin. I look quiet. No, no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
I was in Japuga. Muhuriro TV, Mukina Muti than you be what do I teach you back here? Muratis Vira, your mamma was a good tabby.
Ingor and no suit.
You move for a year, ma'am of Samai.
Amaida, hey, you know, pot of
water. Randish, Randy Hirins, Randish, Ranyan be cut, Ura.
I'm going to go to the diaspora.
I'm going to go to the diaspora. I'm going to go to the diaspora. I'm going to go to the diaspora. I'm going to go to the diaspora. I'm going to go to the diaspora. I'm going to go to the diaspora. I'm going to go to the diaspora. rumva akakobwa karicara buhira kakatinga isosi kakarindira gahungu kaje dizwitere akamapu wakagi ariko muhungu arasohoka agenda gupambana akareka cyekaza nta mahero fisa
kagaza ijyo yiyumvira arazi muhiri wacu ahomba honye
uni wa
abura hazi
Jen Holmes
yivugisha ngo dizwitere cyagenda wowe urabizi
nubona kwa kazi
ibaze
atari ipodura akabasuka
ikiba
ntakamukoro go hongereza
wapi namwe ndabifitiye kubera je na mugabo nshaka na muhungu ushaka
ushakiki umushuga dadi
ashaka je ndakunda kazi nico kintu cy'ambere nshire imbere
waje gyari mu ihuriro zi
ah umwaka ni nusu
yeah uje gukura ku bintu Jojo
oh yeah just yeah je na je no show whatever
ufuza gukina neza kurusha Jojo kwa kintu
Ah, just no kinango kupere umuntu ya jengi na nga veve kama veve. Siwezi nikacheza kama mwanamke mwenzangu.
Weye veve na Jojo na nabijua kucheza kivyako.
Ah, mimi
sema umtaja umoya pana mimi.
Okay, sawa. Mimi najiamini. Sitamwamini mwanamke mwenzangu kwa sababu niko mwanamke ni mimi ya.
Wewe unamzidi Jojo kucheza.
Ah!
Wewe uno.
Unichanganisha.
Yakuchanganisha.
Sawa mimi ya kwa sana jiamini. Yeah.
Ni kipi kinakuonyesha kama una mzidi Jojo?
Umva leo tanga wako ndundi. Kubera ta Kiswahili uzi. Urumva na Kiswahili azi kubera umvise ko ndikonda.
Kure mana.
Kuzungusha yani amekuja kwa
jiji. Bubanza. Ngomba kupasemba.
Sasa.
Na mimi niko mtoto wa mjini atuko sawa umevaza kuchanika.
Tabilimani.
Ambwe unapenda kujidumba dumba utafikia amekosa fasi ya kuenda. La.
Acha watu wa bilimani sasa.
E mkoa watu wa bilimani ndio maana nimekataa kuchanika.
Natukaniwa sasa?
Amtukaniwa sema na wapatia makavu yenu.
Ni wa mama gani?
Kuchana.
Acha sasa niende. Mwebwe mubandanye mucana n'ibyo wanyu. Je simvugana na bakuru.
Ivaraje. Ari ivaraje.
Amevaa kiko kibubanzo. Kwanza hivi kibubanzo wanapendeza. Yeye anamevaa vibaya.
Abakobwa nibirujuju
nibiro. Ubwira je ubwawe.
Reka ndakubwire. Mwese ndababwira. Ndee ni muri hamwe. Abakobwa bose nibiro. Good. Umuko we uzibe. Umva.
Uyu narigeze kumugira gapi.
Chore racing mire kwanza.
Numuje. Ya yari mu isakoshi.
Makuru. Wa ngore rumupira wewe.
Yatangwe kwihakana.
Wamuguriye kubera umukunda cyangwa kubera umufashije akenye.
Umufashije yarakiva hariya mu bubanze.
Aka journalist. Aka gakobwa kambiye yuko nambaye nabi ariko abakobwa ntibazi yuko umuntu iyo yambaye nabi abari we afisitse abazayinzi
ntino
amahera
utazifise
ndazi kuri kibu mutaho amahera
petisi asari yonge
umukobwa abonye umuhungu ari umufrege ariko arazuri myavu afite yawo na karofa ariko cyahisinga bwa buhungu gastyle katangwa subuye paka magaribi gastyle kama andi hapa murizi Kama hapo kama angalibi, tu, anazala ule mtumwa ya likuwa natumikia hela. Ushaona, anashobokea yule mtumwa ya nafua style. Lakini magalima muulize vi. Shali, nichole aftan. Unguvisa kasiri prince. Nabjonalinze, buja reroshe. Nekato ya kuhumuzi. Ana hela mfuko, lakini ule mtumwa ya likuwa kutumika. Magalima nakuwa na hizi, hela.
Kazi mbe.
Kazi mbele.
Kwa leta zake zake, nguwa na vrana nguwa runguru wana ni runguru kazi.
Usanze kwanza.
Kwa kukiku, ahadu wakazi.
Ndiko ngoliki. Nyimba namba ena abi ndiku kazi, ndiko na ikona ingiza hela. Baadaye magalimi nitaenda kupiga kamoja. Lakini bado mengine paku mwarabara.
Ya ni ba mauzo.
Mauzo kubara.
Uweza miatano, unasikia. Seo burana nitafuta magaribi. Ya miatano kwa sali miambili kule kwa mba. Nimbele nena gachimbili. Akuje ni muzie kuku na muenvite. Wewe kuje nae magaribi.
Mini kuye na uyu?
Kuye na uyu. Nilete kusema fukuna mfanisha.
Mini mitajiuzi.
Ayo utajiuzi ya.
Masage sage. Mbariza ama hei.
Uwa hei.
Nekanda mwazi kikatu.
Sipu.
Oh yeah, yeah. Fatiki wawe
sina kimi. Chukita hasi ndazi kwa urashonje.
Uba hei.
Jemba mubutere.
Uli yeme?
Yes.
Uba mubutere. Ok. Mbaza nanti mba hei.
Wo, wamazi kumkira kwa ufahari ya mububanza. Ok.
So, ikibazo. Mbaza mba hei.
Mubaza na uba hei kwa tumu.
Uba hei.
Mba mnye kabika.
Munyakabiga ukute hapo wamekapatia ndalo kubera kavue wewe usimesikia kaasha sema mara kwanza usichange acha nikusomeni kupe makavu
urafisi geto mutwara muyi wewe
ati tureke ndati ko yabuze umugabo cange yabuze uwo ashaka yabuze washa jewe nate
geto apani geto sasikirago
oya tese ndara kukirako umuntu ate yewe pete azimyo kamera ndumva utanguye kwinziza ibintu usha utanguye gucanga amavuta n'amazi
barire vraiment mu barire uje ndamutahuye
vraiment wengi geto winjira mu yo yironka
ah yo nana yo
ndaya re
yes ndinda kandi
n'ahari umuntu atinjira mu geto aba arabaho sister
jewe
ntuja
ya jesi ndemwe
amujya munsi
Jesse nge urumva namaze kugenda sindavuga ubunuri ariko kubera wewe yiyiza bukunda yamaze kwivuga ninde yamamagaye
yamagaye
sawa nimba rite naguhamagaye
genda arakwirukana
arati
cyangwa urati
genda oyi kibazo nikibwo ugenda
ukubita inkoni
nimba naguhamagaye ntugenda
Zagerageza nkubite ndamwe.
Gutwika inkoni.
Yewe.
Mu nkubite
inkoni.
Wewe guma hakwereke, guma hakwereke.
A pimere.
Wawe ko yayihagarika iki?
Eh. Uragenda ntugenda. Timya kamera.
Oya, umutwikira kuri kamera.
Oya no hava ndamufasha ndamukoresha isoni bwa buhugu bumurondera mu tikiti inyuma. Kandi usaga. Gusagende mu neza tuvire twibanirize ivyo twari. Jesse ndi mvuga menshi.
Franga kana di para tu ap. Aji kama sindo a diaspora. Umenitia ni sitokia sivanga. Eh mugabo sivanga.
Bande ba Ice TV. Je na muhamaka. Comment ndayibona. Tupish. Tuwise, tuwise twiyaye.
Ari nde kusubika reka turangize ikiganiro.
Ego sha uvuze jambo.
Sisubira kuvuga ari ngaha. Urumva ko ari
ko muoga we.
Ndu muhungu jewe. Mfise
Eh? Forgive you, Fissi, you have to say.
Now, Kuchana, live, but come Kora Kiang, what's any Kuchane?
Yeah. Yes, yes, TV. Bon.
We are going to go to the house.
Kirundi ni gute?
Eh? Twagiye ku camera
shooting mu Kirundi.
Oko. Ntumba te byinshi. Twagiye ku shootinga sinema.
Twagiye gufata amasanamu
ama image.
Yama yirereza.
Ama image ni gifaransa we disco. Image ni
gifaransa.
Bye sha. Urakoze kumucana.
Yego frema.
Urore imwe n'uyu.
Uyo narakinye nyinyishi uyo
turaye. Ndaya. Eh, ndaye. Kaka ko mwarako kwari ndaye mwarakoze uburaya.
Aya kus
uri bijuye kandi ndaya
nibyo birakuraba gushaka kumenya ibyo ndaya
nimpe ukwe ali kujangwa sera ataka kunikula nikamkula mimi
si
namaliza
au kumupata
okay bandanye rekana nako ka ako kamara vuga
nagushimire cyane cha mama
nande
banye ne
nande nagutubana je nawe shinchempa ha ko mama ya none yandi ndakubara
tabashimiye bakuzi ba STV